Yeyi, hayi njalo 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 njalo, hayi jiki kumayisinje. Hayi, ekulapheni, sibona njalo. Lili, monkey see, monkey do. Oh, wenza kanje, oh nama ngenze kanje aya. Wenyanga, webafethu. Aniyazi ngempela imisamo yabantu ne? Aniyazi imisamo yabantu. Uyazi ukuthi ngafika abantu ababili. Asithi baphuma kumndeni wodwa. Bahlushwe izinto, asithi bahlushwe into efanayo. Kodwa balashwe ngendlela engafani. Uyazi ngafika uyise nonyoko. Baba nomama okanye umyeni nonkosikazi. Bafike kuwe banenkinga efana ncamishi kodwa mase kumele ubalaphe ngendlela engafani umsamo webafethu nomthetho ngizoyishiya lapho nje danko.